kubikiza c'indwara y'ibihere vy'inkende kiriko kirenga imbibe za Congo kigashwara mu bihugu bihana imbibe na Congo biteye umutima uhagaze ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu ku isi. Tedros Adhanom Ghebreyesus, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe gitaha amagara y'abantu ku isi, OMS mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yakoranije ku wa gatatu igenekerezo ry'indwi uku kwezi, yavuze ko agiye gukoranya byihuta abahinga ngo bamufashe kumenya niba icyo kiza cyofatwa nk'ikibangamiye isi yose.
In light of the spread of mpox outside DRC,
nihweje ingena karanda k'ibihara by'inguge kakwiragiye hanze y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, hamwe n'uko iyo ndwara ishobora kurandagata ku mugabane wa Afrika mbere no hanze yawo, nafashe ingingo yo gutuma ko byihuta komite irabi byihutirwa nisunza amabwirizwa ngendegwa ko mpuzamakungu, kugira ngo iyo komite impanure ku kibazo kijanye no kumenya nimba kukaranda koshigwa mu mugwi w'ibyihutirwa ku rwego mpuzamakungu. Komite izokorana vuba hashoboka kandi izobigizwe n'abahinga bigenga bo mu bisata bitandukanye bava mu bice bitandukanye by'isi.
Relevant disciplines from around the world.
Umuyobozi mukuru wa OMS akaba yamenyesheje ko bamaze gutegura umuriyoni w'amadolari kugira afashe mu guhangana byihuta n'icyo kiza, kandi ko bagiye vuba no gusohora yandi.
WHO has developed a regional response plan.
Igisata cya ONU kijejwe amagara y'abantu OMS cyarashizeho umugambi w'akarere wo kugwanya ko karanda uzotwara miliyoni 15 z'amadolari. Twarakuye umuriyoni umwe mu kigega cya OMS gikoreshwa mu bihe bidasanzwe kugira ngo dushigikire ibikorwa byo kugwanya ko karanda, kandi tuzokuramwo n'ayandi mafaranga yo gukoresha mu minsi iza. Hari incancho zibiri zo kwirinda ivyo bihara z'inguge bita mpox zemejwe na OMS kandi zishigwa imbere n'umugwi w'abahinga ba OMS mu bijanye n'incancho n'ubushakashatsi.
Mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko hejuru ya Congo iharanira intwaro rusange ivugwamwo ico kiza, kuva mu mwaka w'2022 uyu munsi ico kiza kiramaze gukwiragira mu bihugu vy'u Burundi, u Rwanda, Kenya na Uganda.